Alléluia, elle est vous sous.
Alléluia, elle est vous sous.
Alléluia, alléluia.
Leli iqeqebana labalandeli bakangizwe mchunu elifuna inkantolo yemantshi yaseRandburg imkhululwe ngebheyili okwamanje njengoba ebhekene necala lokuphehla udlame emphakathini. Ngaphandle kwenkantolo okunkanise amaphoyisa ngobuningi kanti ngokunjalo nangaphakathi egunjini okuqulwa kulo leli cala. Umchunu solwa ngokuba yingxenye yongqondongqondo ababhebhezela udlame befuna kukhululwe owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma. Kulandela ukuzinikela kwabakwaSidlodlo eThekwini wabe sethweswa icala lokuphehla udlame emphakathini kanti kulindeleke ukuthi kwengezwe namanye amacala. Umbuso uyasiphikisa isicelo sakhe sebheyili ngelithi ngesikhathi lenkantolo ikhipha umyalelo wokuboshwa kwakhe ngenxa yokundiza isuka eThekwini ezobamba isithangami sabezindaba eGoli wakha lamaphepha ngayo indiza leyo waphinde emumva. Kanti umbuso uzosebenzisa ividiyo eyasabalala nezinkundla zokuxhumana okubonakala kuyo umchunu enxenxa izakhamuzi ukuba ziphume ngobuningi zeseke imikhankaso yokukhululwa kukaZuma ukunxusa inkantolo ukuba ingamdideli.
Ngithi ma-Afrika into esokwenza ngeka kulelizwe ngiyayisaba uma ngabe eke umongameli wethu engakhishwa etshele zingaphelile izinsuku ezintathu kusukela manje.
Ngeshwa imantshi uGail Pretorius inqume ukuba bezindaba bangacosheli ibukhoma ukuqhubeka kwalesigcawu. Kumanje udaba lwesicelo sebheyili liyaqhubeka ngaphakathi enkantolo.